bomba on the beats. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Niko tuli, baby. Kama maji kwa mtungi. Nyonga puli, baby. Nivute, niishi, nibaki kishungi. Ai, zuri, baby. Nibandiki, nigande kagundi. Makuli, baby. Nilishe, nishibe kitumbo ndindi.
Baby, nibandiki.